Welcome to the Nasonga na Yembelo, eh?
Stop.